zaiyewe
chinenge tiri munyasha
chinenge tiri munyasha
mubaoko
chinenge tiri munyasha
mubaoko
chinenge tiri munyasha zaiyewe
tinogara mujenje
chinenge tiri mushinje
mushenjeo
chinenge tiri mushinje remoto
remo
chinenge tiri mushinje raiyewe
tinogara mujenje
chinenge tiri mushinje
mushenjeo
chinenge tiri mushinje remoto
remo
Tinenge tiri munyasha, zaiyewe tinenge.